atu kua ke mātai ki te tāwharai o whakapunake. Kia whai ōranga mātai i a te wairua hōpupu o ngenengene mā Tangirau. Kei te mihi mātai ki te mana whenua o te wairua, nō reira tēnā rā kaitau katoa. Ko Michelle Tahuri Olsen ahau e uri ahau no te wairua.
Whakamanawa, whakamanawa, whakamanawahi.